And I'm feeling good. I'm feeling good. I'm feeling good.
Oh, Nilitega sikio mtaa nikasikiza sawa singe. Nani Ateya
na yule wana
mchungaji
bila hata kujali akuuliza maswali.
Niliamini maneno nikamwaga kwa heri. Miezi nikadhaa